Thandazani TP Msomi sibheka indaba yencwadi this morning. Later on ukhona insizwe sokhuluma nayo namhlanje kuseni usibu zindela sokhuluma nayo khona ingoma namandla kayikhiphile sokhuluma ngayo noma ikanjani namhlanje kuseni. This is Mega Grace on Sunday Adult Radio for the young at heart. If you're tuning in for the very first time, I'm your radio bishop. Every Sunday noma ngayile nkonzweni so we corner giving you praise, worship, and the word in between. A day without Mega Grace is not the day. You cannot afford to start your day without tuning in with Mega Grace on Sunday on Vuma FM. Ang pebu toma na matumula man versus amo. Nam san jekse mese nge afunda versus yabu TP. Nge morning tezwa ipete upaka iya sindwa. Koli ngwate nkwatele yore nam san jekse okuluma ngayo nam san jekse na vi Mega Grace on Sunday. Angifuna ama messages akho lapha on Facebook ngiyabona khona sebethumelile ama verses abo namhlanje kuseni. Ngiyabona uMbali Jalo good morning Mr. Nkwanyana na Mega Grace Nation. Meniza ngivuka ngalo namhlanje uJohn 14 verse 5 and 6 uThomas wathi kuye Nkosi asazi lapho uyakhona siyazi kanjani indlela na. UJesu wathi kuye mina ngiyindlela neqiniso nokuphila akekho zakubaba ngaphandle kwami nibe nosuku lohle bangcwele from uMbali Jalo eHammersdale. Uthandiswa Ndlela uthi this is the day that the Lord has made, let rejoice and be glad in it. Nokuthula Mashezi Ndlovu uthi good morning prayer meeting the Mega Grace Nation. My verse of the day is found in the book of Psalms 46 verse 10. Thulani niqonde ukuthi ngingunkulunkulu ngiyaphakama phakathi kwabezizwe ngiphakama emhlabeni. Blessed Sunday zithandwa zezulu. Uzanele Manyoni uthi Mr. P the Mega Grace Nation vuka mina no 1 Corinthians 15:33. Ningakhohliswa ababi ngoba kuhlanyela nababi konakalisa ukuziphatha okuhle. Uzanele Manyoni Landscope on the store uthi libe neminente namhlanje bathandekayo. Mandla Khoza good morning Mega Grace Nation. Asikho isikhala esibekelwe thina, wavele wabhala wathi asikho isikhala esibekelwe uMandla Khoza. Siyakuphumelela nibe nosuku oluhle. Nami ngisho njalo Mandla Khoza, ngithi asikho isikhali esibekelwe uPhumlani Nkwanyana, esiyakuphumelela. It's Mega Grace on Sunday for my FM Adult Radio for the young at the heart. Andy Lebeut in their car like 15 minutes after 9. Good Mega Grace on Sunday for my FM. Tim Sile Elliot Ono with Sokuloma, no TP Msomi, Thandazani, while I'm Somi Dr. Patin Wadi. Mr. Msomi, good morning.
Out, Zanza.
We have been a poet.
Even when I'm Gapi, like Gingis and Alim, Sagas winning Gilale Kuruman on Fundis, Lapana, a Kaza in the Baganoa. My just like about him, good win. Like really, if you know us, a little lovers on Natal and Bella, a slim booze of Phumlani, shooting goma, ya yuti, wababisa, Phumlani, waba killing now. It's a bully, I'm gonna, I lose a single league, Mada, come
gonna be amazing, I all is well, but God is good. As blessing and a straight spare, good evening, what the Ospatra Namusa and Uti Paloba.
Amen. I must tell us more coolly to be silly and Anam Tangi, a go sex and the best thing is being a little and Jacobona Bonka Balalil, a be make a crazy on Sunday in Vetuka Kulagasa Balalil, a be for my FM on Poetubus, the Gilagus came what in Amplan de Sipete, a Slavos Tin in Utske Upaluayo, a Ubano Palil. But here today, my brother, as Gessi will in Yanga Lim for Bottom Ganam. Yes. Ephecelezi women's month ukuthi uAugust engizothinda nje kakhulu incwadini ibhalwe abantu besifazane. Yes. Neziphi indeke zekhulume okanye ithinte bona abantu besifazane. So ke as ke today cishe first Sunday le mnganami kuyena uAugust I women's month. So namhlanje ngiphethe incwadi esihloko sithi letter to my daughter, letter to my daughter. Ithi ke mfethu iwriter yayo le ncwadi intokazi igama layo uVuyokazi wakakhozwa intokazi kuyasiswa imane lapha iphithe Marisbeki engitheke mangabe ngixoxa naye Nkwanyana ngimbuza nje ukuthi ke umuntu uphila impilo kanjani khamba kanjani mhlawumbe izona ziphi ezinye izinto akasethe wazenza empilweni before angena emkhakheni wezokubhala incwadi ungitshele ngokusobala ukuthi ke cha impilo akasayiphila njengamanje nganami impilo yokuba umfundi kodwa ke ngezinto ezinye eziningi ezahlukahlukene kodwa ukubalwa kakhulu uthando lo funda incwadi ebekade nalo naye uyithole sewumuntu ngempela impela osonombono wokuthi no mhlawumbe one day kumele ngibhale incwadi because ngiyathanda ukuyifunda incwadi ngakho ke namhlanje finally sesikhuluma ngaye sikhuluma nangencwadi yakhe uvuyokazi wakakhoza sithi ke a letter to my daughter
mhlawumbe tipi you can share with us ukuthi what inspired uvuyokazi to write this book
mngane wami ngithe uma bengikhuluma naye uvuyokazi mfethu wangitshela ukuthi indaba iqale laphana when she was growing up mfethu seeing some elders mfethu kwi society akakhulile ngaphansi kwayo struggling mfethu with difficulties situations mfethu because ke izinto ke that they did while they were still young mfethu uthi ke uvuyokazi zakwabona lezo zinto lezo seyibalandela seyibanikeza inkinga uma ngabe ke sebekhulile mfethu nasike ikona ke lokho ukuthi kwa inspiration mfethu ukuthi ke abhalekele incwadi le just to urge ama youngsters mfethu of today to mind and pay more attention to their actions mfethu and indlela abenza ngayo izinto while besakhula besabancane nezulu siyasho Nkwanyana sithi ke ligothwa lisemanzi
oh,
so ke
yeah.
Uvuyokazi uqhamukile
nayo lencwadi
ivesi lesizulu lelo mnganami umageba phaqa so ke that's why ke esegcine waqhubuzela lezo zinto ke lezo wathi ke cha uzokwazi ke naye asiza ama youngsters afana naye namanye asakhula namanye asazalwa ukuthi ke abhalele ababhalele le ncwadi le ezokwazi ukuthi ke basize ekutheni ke bakhombise umhlahlandlela ekutheni ke ebusheni bakho ukhula kanjani abanye ke bathi ke ngangingekho ebusheni bakho bethi hayi sibhubhudlo bethu njengamanje nesiyeke nina abadala kodwa ke siyathemba ukuthi ke mase betshelwa incwadi kukhona umehluko omkhulu ozokwenzeka
sitshele tipi incwadi iphume nini le kavuyokazi
mfowethu incwadi le ephume ngo-December mnganami ka-2022 kusho ukuthi ke njengoba sikhuluma ngayo namhlanje la kwivuma FM ungakashaya December ka-2023 shotke ayikahlanganisi nanonyaka iphumile yayiphume ngo-December 2022
inhlobolini lencwadi le nokuthi nje usitshele nje deep nje ngayo ukuthi ikhuluma ngani kahle kahle
mfowethu ngitheme ngabe ngiyibuka Nkwanyana lencwadi ngayibuka yihlobo lwe fictional novel mfethu njengoba ke i-title nje isihloko sayo sithi a letter to my daughter esike bese ngishilo Nkwanyana lencwadi is more of a dramatic story mfethu whose climax is Jasper's action mfethu a villain in the story but ke incwadi ikhamba khamba kufike lapho ke eshona khona enike lapha ke ama siblings akhe agcina ke ezama ngakho konke kusemandleni awo ukuthi ke laphana ke akhokheke irevenge ngokushona kwakhe iqhubeke lencwadi ikhuluma about the letter Melissa mfethu enye ke yincwadi etholwa ke ibhaliwe ngemva ukuthi ke umuntu ovelele kulencwadi esedlulile emhlabeni ikhulumeke lencwadi mfethu iqhubeke kube khona lapho ikhuluma khona about indodakazi yosikhethelo esethola ke incwadi eyayibhalwe yena uMelisa mfethu before ashone wayibhala nje wayifaka ngaphansi kombhede kodwa ke ivela lencwadi sikunesikhathi eside laphana ke eshonile umbhali wayo lencwadi iqhubeke ikhulume nangokuthi ke laphana kuMelisa waforceka mfethu ekutheni ke egcine ke ehlala neblame mfethu yokuthi ke umzali wabo laphana ke useshonile nokuthi wathola incwadi wangakhuluma ngayo lencwadi le ngesikhathi izinto lezi zisenzeka incwadi ke lemfethu engathi ke i recommend kakhulu for abantu abangama teenagers mfethu nabama young adults mfethu because ke incwadi le ngempela ngempela ekhuluma nje ngama situation Nkwanyana esihlangabezana nawo kakhulukazi empilweni kakhulukazi abantu besifazane abasayingane ngesikhathi bekhula mfethu befunda nezinto abazenzayo begcina ezinye zazo bezenzisa ukuthi ke cha bajabule ubumnandi besikhashana kanti impilo mengabe sebebadala izojike iba affect konke abakwenzile kubuyele kubona mfethu
in closing TP the book has how many pages and where can we find the book
mnganami incwadi le enama page nje awu 93 kuphela kodwa ke okwamanje mfowethu abantu abayifunayo lencwadi copy yayo bengayithola kuyena umbhali wayo uvuyokazi wakakhoza ku 0713951533 ukhona ke na ku Facebook as uvuyokazi k kanje lokho na ku Instagram ukhona @vuyokazi khoza Eh mfethu kunabantu kade bengibuza ku WhatsApp ukuthi ke ayibo lencwadi le bayithola phi bebona ngisheshe ngiyiposta before ngizokhuluma ngayo ngathi ngeke nginitshele ku WhatsApp lalelani kwevuma ngiyathemba ke bayibambile inamba
Thank you very much TP sipha ama details akho nawe bakhona abanye abafuna ukuthi ukhulume ngeincwadi zabo sipha ama details akho ukuthi kuthola kanjani
Nkwanyana mfethu ngihlezi ngikhona ngi available mo especially ku WhatsApp mfethu ikholi yakho mina bengayibambanga ngicela nje ungidrop ile SMS noma kusende ku Facebook mhlawumbe ke unencwadi oyibhalile noma busy ngayo njengamanje ngikhona ku Instagram na ku Facebook as uthandazani TP Msomi noma ke 0723181171 072 318 1171. Sikhuluma ke langa lolonke uhlobo lwencwadi bafethu kodwa ke engaphoxi ezakhayo asikhethi phele mase.
TP, thank you very much for your time my brother. Sikhulisa ngane next week Sunday sibheke zinge futhi incwadi.
Thank you sir.